Tired. Sorry for those of you in the canon in Nigeria, Makana, Anywap ago. I was 3 weekends in a week. And Zuchik Saturday, and Zuku Sunday, Zuku Monday. Yes, everybody's one no so Ike Tata Monday. Yotago Zubani Ike Udava Tao Monday, Mbosana Zwafia Tao 23rd August 2021, Ure Nonzo. Where are you? No, shut down for our leader. You gotta go. Yeah, I'm going to snap. Ikeguru. The mother, they go tired. Sorry for those of you in the canon in Nigeria, Makana, Anywap ago. I was 3 weekends in a week. And Zuchik Saturday, and Zuku Sunday, Zuku Monday. Yes, everybody's one no, so Ike. Tata Monday. Yotago Zubani Ike. Udava Tao Monday, Mbosana Zwafia Tao 23rd August 2021. Ure Nonzo. Shut down for our leader. Yotago. Yeah, I'm going to snap. Ikeguru. The mother, they go tired. Sorry for those of you in the canon in Nigeria, Makana, Anywap ago. I was 3 weekends in a week. And Zuchik Saturday, and Zuku Sunday, Zuku Monday. Yes, everybody's one no so Ike Tata Monday. Yotago Zubani Ike. Udava Tao Monday, Mbosana Zwafia Tao 23rd August 2021, Ure Nonzo. Shut down for our leader. You gotta go. Yeah, I'm going to snap. Ikeguru. The mother, they go tired. Sorry for those of you in the canon in Nigeria, Makana, Anywap ago. I was 3 weekends in a week. And Zuchik Saturday, and Zuku Sunday, Zuku Monday. Yes, everybody's one no, so Ike Tata Monday. Yotago Zubani Ike. Udava Tao Monday, Mbosana Zwafia Tao 23rd August 2021. Ure Nonzo. Shut down for our leader. Yotago. Yeah, I'm going to snap. Ikeguru. The mother, they go tired. Sorry for those of you in the canon in Nigeria, Makana, Anywap ago. I was 3 weekends in a week. And Zuchik Saturday, and Zuku Sunday, Zuku Monday. Yes, everybody's one no so Ike Tata Monday. Yotago Zubani Ike. Udava Tao Monday, Mbosana Zwafia Tao 23rd August 2021. Ure Nonzo. Shut down for our leader. Yotago. Yeah, I'm going to snap. Ikeguru. The mother, they go tired. Sorry for those of you in the canon in Nigeria, Makana, Anywap ago. I was 3 weekends in a week. And Zuchik Saturday, and Zuku Sunday, Zuku Monday. Yes, everybody's one no, so Ike Tata Monday. Yotago Zubani Ike. Udava Tao Monday, Mbosana Zwafia Tao 23rd August 2021. Ure Nonzo. Shut down for our leader. Yotago. Yeah, I'm going to snap. Ikeguru. The mother, they go tired. Sorry for those of you in the canon in Nigeria, Makana, Anywap ago. I was 3 weekends in a week. And Zuchik Saturday, and Zuku Sunday, Zuku Monday. Yes, everybody's one no so Ike Tata Monday. Yotago Zubani Ike. Udava Tao Monday, Mbosana Zwafia Tao 23rd August 2021. Ure Nonzo. Shut down for our leader. Yotago. Yeah, I'm going to snap. Ikeguru. Ikeworo. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is one nọọsọ ike. Tata wụ Monday. Yọtago. Zuba n'ike. Tawo Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Tawo 23rd August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is one nọọsọ ike. Tata wụ Monday. Yọtago. Zuba n'ike. Tawo Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Tawo 23rd August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is one nọọsọ ike. Tata wụ Monday. Yọtago. Zuba n'ike. Tawo Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Tawo 23rd August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is one nọọsọ ike. Tata wụ Monday. Yọtago. Zuba n'ike. Tawo Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Tawo 23rd August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is one nọọsọ ike. Tata wụ Monday. Yọtago. Zuba n'ike. Tawo Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Tawo 23rd August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is one nọọsọ ike. Tata wụ Monday. Yọtago. Zuba n'ike. Tawo Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Tawo 23rd August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is one nọọsọ ike. Tata wụ Monday. Yọtago. Zuba n'ike. Tawo Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Tawo 23rd August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is bad nọọsọ ike taata wụ Monday. Yọtago, zuba n'ike. Tao Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Tao 23 August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is bad nọọsọ ike taata wụ Monday. Yọtago, zuba n'ike. Taa wụ Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Taa 23 August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is bad nọọsọ ike taata wụ Monday. Yọtago, zuba n'ike. Taa wụ Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Taa 23 August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is bad nọọsọ ike taata wụ Monday. Yọtago, zuba n'ike. Taa wụ Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Taa 23 August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is bad nọọsọ ike taata wụ Monday. Yọtago, zuba n'ike. Taa wụ Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Taa 23 August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is bad nọọsọ ike taata wụ Monday. Yọtago, zuba n'ike. Taa wụ Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Taa 23 August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị kanọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị nzuchi ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody is bad nọọsọ ike taata wụ Monday. Yọtago, zuba n'ike. Taa wụ Monday, mbọsị a na-azụ afịa. Taa 23 August 2021, nwere onye nọ n'ụzọ. Nwere onye nọ n'ụzọ. Shut down for our leader. Yọtago. Lee, ebe a ka anyị si na-abịa. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. ndị mmadụ adịgo tired. Sorry for those of you ndị ka nọ n'ime Nigeria maka na anyị wapụgo. Anyị nwezi 3 weekend in a week. Anyị zuchaa ike Saturday, anyị zukwuo Sunday, zuokwuo Monday. Yes, everybody's van nọọsọ ike. Tata wụ Monday. Yọtago.